Just kwa kamu kamu kwa halen buru ke timba ke ba lo ko ha fatale mazimba mama zimba di zimba ko ga go bera ka mba or ke re ke sa mona na lo to or ke re ke sing matlo di speme ene di speme tsa ga di na le homo zaigas blue, dominant blue, Now, no matter how kind the eyes, or how kind the American eyes, but the blue, and the skin color is white, dominant white, maybe hunger is a matter of despair, or a man who has a torn kidney, Oh, Mutana, that the December year to me, ever to learn a lend the lentil and can't see a who is. Oh, there was a lot of tat, what tat, what you.
God have mercy upon us.
le commenta go le mpoleleng go golona la akanyang kire yang kire ke seng mo di ntse ke di wileng tseo matlo di peme meno ana ma oto ore kitni na le ne ntse la akanya fu le girlfriend teng ga e rekise ka mokgogeleng thata ka teng le lona le mpoleleng commenta mvela le mpolelo go le batla ke rekiseng ga go nna milione ene ba ba commenta ke ba fa 5% 5%